nyakwa secretary general wa federation y'umuzi wa volleyball nyakwa wa madame waserukiye burarudi kubijanye n'ikinyobwa cha viva amwemenyesha makuru mwiriwe uno musi twashimye kubahamagara kugira ngo tuvugane tubabwire intumbero y'ihiganwa rigomba kubera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi y'urukino bita Volleyball Beach nkuko musanga mubizi mu minsi yahera abahari mu kwezi kwa gatandatu twari twashoboye gutunganya inkino nk'izo mugabo ku ba Modo 19 U19 ubu rero tukaba bakwera ko zone 5 yabonye ukuntu twabitwayemo neza yacishima kudukonfia no gutunganya izo nkino nyene kuba senior nkuko nabo ndababwira zone 5 ni gice kimwe kigize Confederation African of Volleyball kiba kigizwe n'ibihugu 12 rero nuko ubu rero izo nkino zitangura ngaha ku itariki 20 ibyo bihugu bizaba biri ngaha a hama gushika ku itariki 24 bikaba bizobera hariya kuri Petit Bassam izi nkino rero nkuko mubibona zizoba zifashe mu mugongo cyane cyane n'ubushikiranganji busanzwe bujejwe bya sport hamwe rero na Brarudi biciye mu sa cyayo cha viva nabo bakaza bazodufasha ibitari bikenya aho izo nkino zose ko ziraba ni ivyo rero mu majambo make twari dushimye kubamenyesha kugira ngo namwe mubibwire abatashoboye gushika ngaha kuko mwebwe mufite ijuri shika kure hanyuma baze bitabire izo nkino ari benshi baze kuratira ijisho barabe imikangara y'u Burundi ukuntu ifise nivo imaze gutera imbere ukuntu izo birikira hanganywa n'abandi mu bihugu bikomakomeye nka za Egypt za Kenya n'izindi zifise ama equipe yandi asanga ufise uburambe muri Volleyball Beach nico rero nagomba kubamenyesha murakoze ego nabahungu n'abakobwa Uburundi buzoserikirwa n'imigwi itatu y'abakobwa n'itatu y'abahungu
ashaka kutubwira muri rusangi ku bihugu bizo kwitabira ano mahiganwa amaze kuba kuvuga
gushika ubu ni bihugu byose nta kiravuga ko kitazoza kiretse Ethiopia kuko nisanzwe ifise imigwi ya Volleyball Beach na Somali murazi ibibazo irimo na Djibouti na Eritrea kubera abantu babo ntibasohoka iyi ni ibyo bihugu bine bitazoza kuko nibisanzwe bija mu competition kubera ibibazo bitandukanye bafise kuko Ethiopia nk'ubu twararungitseyo umumenyereza wacu niyo ngabo yagiye kubafasha kugira ngo bashobore gushiraho umugwi wa Volleyball Beach urumva bariko baratangura ariko ibindi bihugu byose gushika ubu nta kimwe kiravuga kitazoza
bwa mbere mwaratunganije neza by'abari munsi y'akashyirika ubu naho mwarashimwe hagiye mwabakoze
okay. Afete iyi competition igiribe ni competition ihurenganzira imigwi yo kuja muri Jeux Olympiques de Paris. Ego. Aja yari ama resulta ya mbere kuko zijya nkino mwabonye nti yari twako turaseleksiona abakinyo muri equipe nationale agira ama equipe nationale rero muri equipe nationale hariho uburenganzira federation ifise ashaka kuvuga ati nahe aba babaye ba mbere kandi ndabashire ku ruhande nongeze ko nabandi igihe nk'uwavunitse cyangwa equipe imukagira ibibazo ugasanga turafise abandi bashaka kubandanya amahiganwa ego bari muntu bari kwaritegura ku buryo mbere mu mesiza nibaza ko hariyo n'izindi nkino zobera muri Nigeria niba ntihenze barashobora naho nyene bazoca baserukira Burundi
murakoze cyane nyakubahwa president wa federation nyakubahwa secretaire wa federation bamenyesha makuru muri ngaha mwiriwe Brarudi kimwe mu ntumbero ifise no guteza imbere inkino akaba ariyo mpamvu twa igihe federation ya volleyball yadutera kamo twifuje gushigikira zino nkino tubicije mu kinyobwa cacu viva nkuko mubizi ni kinyobwa gishira imbere ukubaho neza no kugira amagara meza. Ni kinyobwa gikozwe mu bitego kama kandi ngira kamaro, niyo mpamvu twifuje gushigikira runo rukino, mbese tukanashigikira n'ugwaruka ku mpano zabo bafise bicishije muri volleyball. Turashimye rero imyiteguro iri kiraba hano, turashimye cyane urugero bigeze ko kugira ijya ino tournoi ishobore kugenda neza, kandi turashimye cyane federation kubona yara dushize muri ino tournoi kugira dushobore kuba aba partenaire. Murakoze.